beaten to a pulp, allegedly, by the South African police. His only crime, walking in the streets just before curfew. Esoyolu's brutal beating uncovered how police still used apartheid-style tactics, kidnapping, pepper spraying buttocks, and savage attacks. This is the Cookhouse story.
bangkhama la phone call baze bangqoba ngembhamo then he paints up up in Latin so ngaya eSomerset esibhedlele ndajonga ku x-ray pa kwafumanise kuba x-ray ndine see through apha kwispine ndinengxaki yespine 2 times nalapha so aphezu kwesinqa nalapha so izindlatini zibuhlungu ndanikwa i-treatment but then mane ndisiya ndiyotshekisha mane ngothatha i-treatment.
Sasiphuma apha ngase-tavern then kwakuvalwa phaa nge-half 8 then saphuma sagoduka ndadibana neveni amapolisa babehamba nge-double cap ipolisa kuthiwa ngandikhwazi esona wabo then ndaphindisa kwakho abandoya bemka then ndahamba nagoduka nahamba ne-girlfriend yam ndaye endlini sathatha imali uba sasiye egaraji then bathi kanti bayandilandela apha endleleni bandifumana apha e-Church Street ngasecaweni behamba ngeebhaki ezi-2 bamisa bathi bacela usisetsha bandisetsha bafumana nix bona ndiphethe onlet nefowuni ndababonisa basetsha ne-girlfriend yam naye ephethe ifowuni then bathatha i-girlfriend yam bathi mabaye mayiyokhwela kulaa veni ndibuze why bathi ndizokhwela ngasepolice station ndibona udine kuze ndifuna nganix kum bandikhwelisa ngenkani safika e-police station bandithatha bandifaka e-boardroom bathatha amaphepha ke babhala bandifuna amagama ndathi uyalazi igama lam usondikhwaze ngalo babhala sona bayayazi nesendinombandibhalo qongo bakhuba ibheke ezi-2 zentsango bandisukubambela nentsango ndinowa nditshaya intsango ndishaya ne-8 ndizandibambela ndofo intsango then ke ngoku izoqala into yoba masilwe phana bathi mandisayinele le ntsango uba bandifumene nale ntsango then i-hour yonke andifuni usayina oko bendibetha phaa qha bandibetha apha emzimbeni ndayenda apha ndivuma ndisayina then bandithatha bandivalele ndatshajwa ngengomso mandini mandi ke ngoku kwathiwa ndizawuvela ecode ngolosithathu ndavela ecode ndafika ndaripota phana umtshutshisi uba mane ndibethiwe ngamapolisa and le ntsango bathi ndiyihama yoyihama le ntsango then wathi ke kunaye mandivule ihama ikheyisi ngesimapolisa then ndayivula nge-12 ikheyisi kwafika omnye usisi wasuka kwi-IDP wayeze ezobuza ngale case uba ngabana ithini ndiyamashiya eli khadi angandifumane endlini then ndamfowunela oko ndandilindile since then ngo-2018 abekho nezekayo.